Studio 5, an Islamic record label.
Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi.